Nasi, and Mamma Dammy, who are by Yammy, who show you papa and family. When you say it, Nasi say, dear, na a grown eye, then now grown up so. They do some rea, nanko for at Nasi, or Majia Cunha, a Bishabrabun, some life on XTV, son say, your bonny pa and pimpim, and Nanko for be bringing an echo home, and my name on your team, Monty, if a sambrea, need you soon, see, dear, my young cassay, and with the any just semi woman, they say, your ma quiet amounts to me free. Now watch your idea, and ponies are. Some of your canoe, if you cry to the crana, Utimi Fred, now watch your wife and come a kama, I'm a bibia, I come a pa a ye. Meta say, sir, on Facebook, now watch your life, Nyakopon, and show you papa, catch you be no beans so and can't show be sent and I just up my matina say, Ewa Abrabo, Sam Jimmy dear, so life, Ewa XTV, and Yasam Christmas, and so that, and your Facebook me XTV GH, okay, YouTube, so a XTV Ghana, Samsung, a TikTok, and so a XTV 391, your dem. A enya sam kumanti bo modia na pimfiri we na kona akohwe bi na bibia entimi enye kama kama pa ya enye asam kuma me guest abedru ha enya sam kuma ende de efia de ampaya ebedru san se apostle doctor abedru ha che se enye asam kuma ende de efia de ebeye fire ebeye oja san se ne din ene ne honam se san so na prophet esiedu enso abempiemu ewo fie ha che se enya sam kuma wo munyina atena se wo mho aye fie papa mo me fie ada no ebeye guy efia da ne beye powerful ye be di nkomo be wie ne ye be hu ne se efia de ye be kwa kosi nioma anase nkosi nioma ananzo se ye be kwa ye mpena ho anase ye nko ne nyina ebe wie enden ti de mi hie fa anase obetena se na wa relax ya mama ye be hwe nsa ma ye koso ebo social media ye bu wie a ne asan so esi form kakra wati ase ni abura eye sunsun mu nsemu ende ebe di nkomo afa eye family curse ho ane ebusua nome etimi obi abrabo sey ebusua nome etimi ma obi dream ambe mu ana ende ho nkomo ena ye bedi nti relax mame wati na ye di nkomo na bibia etimi enye kama kama pa eye na mesan aka obi mu ye dem Facebook live o comment no ehu ehia me ye papa papa o modi ana kachiro obi na obi nso enka nchiro obi sanse ne de efia de ampaya ebedwa pamcho mama kwa ba bibia ye boko ye da yesu ase bibia ye boko dia ende agro no ye shase ama bibia etimi aye kama kama se ye shase anape ya ye papa kumchacha edibi aba betuma enyasem kuma yenko yenko hwe video ne ba
tampo obia wo wo bia se bia benya ne so ne ni kunu anya ne so no ne yele
enya bia bia no petu ke
sabi enyo ba enyo bema bia kra na pe wo bo wonu fo
mo kra
anya bema bia no po ba kese ye
ni ze min pemi fo bebe
a me die menim
wo die wonu mo
sa wona wo hwe I'm not going to be able to do it. This shrawa, eh? And the anya bonny, when you have an idea shraw. By so who cosa me quacko woman, me quay me yamwa dear, and me yam sradia, and the abigumi to, na ma wo, that be your one yamma do a wa, and your bronson company, Munyai, Munyai, sister Munyai, at Muamu Wamu to Padiano, Munyai, Namusan, your one yamma do a wa, and your one cassia.
It's
you and what you hear, Mamma. Once and their money be all for our one yamwa. What to make what panny? None a ban or one and wife.
And the age me.
And the age me. And what is your age? By the old woman or so. I say, I will pull you a yaking. So beside Doctor Four Pacrana, you and Dinkoma. All but I say, oh, I won't pull one crano. Sabi, own your accidentia. Now, one will pam one. Ya ne yu program.
Yeah, because almost can I.
Oh, what you say? What baby you want to miss ya na to muse? Nensu a bena ye nama. Aha ye blue. Aha. What baby ya ponye ni muama. Aha ye blue. Aha ye red. Aha ye green. Aha ye yellow. Aha ye sergeant major. So, aha ye sergeant major. Aha ye sergeant. Aha ye inspector. What baby ya to miya ponye muama. What ya na? Ah, just say. When you be baby, when you are sergeant, major, when you
are corporal, corporal,
thank you. Etino, you are one year maybe or what? One casa war, ya, a two baby, Sadi ya wubwad de na kura ye tuntuma ye tan 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 no.
Wano kura no yishu no zadi ye mwaw.
Dabi, wotu mwuse ye mwaw. Popo wanimo ama wanimo ye. Fya, mini yaba, awe, ocha adi ye, frema. Arenye wudi yon.
Yeah, frema.
Thank you.
Margaret.
Chief of staff.
Aha.
Fya ne kale ya wade e woi. Kama. Braki, kama. Wase, na braki se. That frame as a mempe. That what catches of Kumchacha say, Braki with your mempe. That what quoted the seminar, the apple when you mama, when you my yen so a bang. That didn't am what when you mean yen yen yen. Oh, baby, a woman and a winning yen yen. Hey, Ade, Okuna, Okoya says, yes, and you're better, you're better, man. It's no when you make judgment. And in Yami at the moon, the wound stroke, and a woman who say, Mikum, me kwa kwa ya meha.
Kuma kati me yama gugwa gusu sa
yi. Eti wong mi nyami ya temu wong.
Na usa atari ya la utu usa wong.
Dabi eti wong nyami di yana temu wong na wadi bevu.
Example.
Obiye wo wo biya se biya be nyane soni ni kumu. Enyane soni ne yele.
Enye bema biya no petu kese.
Dabi enyo be. Enye bema biya kwa na pe wabo wonu fwa.
No kre.
Enye bema biya no po ba kese ye.
Nize mi mpe nufo bebe.
A mi diye mi nim.
Odi honi mo.
Sa wana okin.
Afet Kumchacha edi ebi abetuja na di abetuja no e yasema sebeta frache e ye amount for problem e amount for dajin as you see a youth of today omati omuwesim obi kureti miti inti isi kasa wade kwa kwa yena to wade kwa kwa yena yem obi kala utimisa san kala ne to the stands on wanga so wana mano watete no wahai wase sanyo meni nina eye bwane kwa anso se be manti ena oya saadi we de ena na wo ba kro no wo problem sense o be me bi otimi ka so o me pe o ba kokko e be di 3 days na ni test na so sense sense me ma no o mu test etimi esesa prophet esiedu papa chira wa dwen ma
me tia ya shefo ni etifu ni na onya me influence osro fo na so bi en to bi biara so na ma eda da dwiani
amen
na ma eda da nkoso amen
amen
ade e kum cha cha e kanu esi esi pa minimo ba bi a waware odifo kakra na odifo no yiri mi no okwato ye na pani na kwaye no to inti wono so fo so se otro ye no to na nka che ni se emfaso ni so
okay
se de be ma ni hu a opae wo no fa ne sa ne be ma ne nyede enti no na ya na isu ya tra eni ewiase ni ye bi e ko so na e ma e do mushi na oya o 2 year about 5 years 10 years no ebejo mo ze ka akoba ejo isiwa na no ye de ejo kakran nti unhu obi o woka ye busa nse ne koba na ye de na ejo na sakopom bi biguso sa na do akoye ne ton etie na de bia me ka kire nkrofo se se ope oba na no fodo so a Shasi eko pesa ha oba anu.
Okay.
Enko pede no fuzu sa. Na waka se wei diye mi hu yanka. Enti se oba se nyango pombo o no fukesi ya. Ube nya osunu ukru fefefe se de Kumchacha kan yon.
Okay.
E din. Ema nipa se obe jine bobratun. Se diye obo bresi tiye biya sa di nyame unhu se fata o.
Okay.
Adibi wa uwa. Ubi bere ni bi wa asasi so. Eya wo nko na wo dia.
Sure.
Enti oba bi a wo ye no to bi a no service seven previous years aka wo kakra.
Okay.
Na e ba sa so wo se obi adwuma. Na se mi se obi adwuma na me ma wo si kwan papa so. Na so ma wa anya wo to a wo so na oba ma ni ho ana. Ba ma na wo ye no wo to ama no na ofiru nche ko sa ko ba ma oba fo nche ma ni to ye slim. Na wo so ba kan se. Afi no jina hwe mu ka jo se. And the may in a chibeman as a free match, you said the way any of us yourself. And it's a cum judge to me, papa, and what kind of crazy year. San a tear was already there. A man, Coyomo, to it ever saw us already. Now, or Natar, rooms and Tuman, Atana, Nisiso.
Okay.
If he said, or the Natochere. Now, and for so Ben, I'll be in a was, I see so. And for so was a war so I bear in few me, you pet. A baker crano, when ya baba will be. Oh, Barbara, well, Barbara, why turn us better? And you turn me to make Jones, I come with a winning vision. Behman, I'll be in the 2 mile, no, Sabbath, and we jow.
Okay.
Obisha, or baby, on the on porn, or near non she, a natural.
Okay.
Enti emma ehu kwae o mefa so atena wiase yi so. Wo mu se ebe wiase no. Adifo ne asofo na ehu na mane. Eni sunsun nkrofo afi na ono wo kasa, na ono wo kasa, na ono wo kasa. Lo be kan ban bi enye sunsun ade ye ho na made. Minimo ba bi a, me de ade wo etum. Minimo ba bi a, ono so o wo shi abe ma no. No one nyim wanka no kra nkyere be ma no. Woni be ma na tena wo 15 years. Afi na be ma na chi no. Wo ezu e bo ho mpae. Ya mo ho mpae. De e meka kyere ne se onfa akora no nkomo wo pa. Na woni be ma no so agya na wonte asese wo nya no fise. The face e wo twa kontompo, di kontompo awa de na wo kon. And de wo to na ne da da be ma no se e ye natural no be ka be ma no be mu se ye baru.
Okay.
And de zo ba wo to te se baru de e pae. Belu say unhu ya e da fright.
Of course, yes.
And this belu no go hu ai kakraka e fe. E be kakra na em from afa no a. E ti bi kopa wo sere so.
Okay.
E ti wo oba bi o ye no to bi on kan hu say belu. E be pai. E pai ye kuro.
Sure.
Na ye kuro be ma be na dogoda nem kete so. Afi na wo na nabre wa nka se wo na nabre wa na ye wo. Wo fie ma ifo na ye wo. Wo na wa ye wo ho. And oba bi a wo ko ye bibia sika no. Onfa nko ba bi a ayi onfo ma wo ana ayalefo ma wo onfa sika nko ma wo munya nko bo be shira ma nya be ma papa bi se ofinza wo to ye fright ya sana be ma bi pew
okay
unza wo to otuma buka sana be ma bi pew se ne usi tie bi a be ma bi epese artist
obenya oso na
wo de afa ade de me ma gana fo ma nyina mu dwie bo adu ahwe se wo te wo fefefe fe ye se enje bia na o change your body
o debi
me bai kwa me ka jote na na do amini no asese won na o tumi nu pe no se de se obi a beti me change
yeah
wa bi o benya wasu bia no enje o ba na ko nya asu bia o ba bia ne ton ba ye kese o benya bia no papa bi o benya nkwa papa bia no enje o ba me ka chere wo se be ma na o kope no obi ja wo akọ
of course yes
o kosoro ba from o tun enje o be ja wo akọ oko kali ba yes 800 million and 700 million look old money no so 80,000 de koye oba to emra uya wiemfo bi da fie emma na omo yesa omo ame ya wiemfo o
eh din papa
obako na onwe bi kra enye squat aratete
sure
wo se wo ye o bo life o Ghana u bo nkwasi life
we sleep queen
ewo ha ewo bi fie na so ha fie be mo na okọ ndem ko wote ten akọ ye
of course yes
so me ni wahini bi nam na ne ge e kra ko ye to bi na na ji ba fa che mi o na ge ni ji mani en ji mani fi o o sia no kwa so
okay
o sia no kwa so na mo se ah na o ba na to fe se na mo se o ba we e kan defeat ma sere sam o se o so papa o ba we to e kan defeat a den ti nyangopa ma o to kama now na 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 e ka jose no to na e kan defeat na so wan ka nkyre na ma na anti o so me amete ne ken ro ka ma mete
of course yes
I say na na papa o de no fo hwe hwe no to so jai e kan defeat na mo se kan defeat ndia wase di e ba ru na ya hye oh mo se nipa na ne na no ko obu oni mtia na so amu oni mtia wo na nim
okay
enji o ba bi wo ho a no ho fe na tu sha na ni bo brefe as how ba mun kos na mo sa abrabo no
ye ni nso de ye wo
papa bi nyankopon ba bi hira wo nyankopon ma be ma wo ye wo defo ohun se ya na ma dwuni so se sa be ma ma hia no mene ne be nante ya daache wo be ye wo defo
okay
o fisa o pese wo na to ye kese na ne ye fu ye fright na wo wo mienu wo wo miensa na wo ye from buogu so a e ye nu so ana
okay
and so you from Bogu so ka kire obema so wa wo
so se ya new so e meman uni flatom ya unya unya boy
obenya
papa
mama ndi dada
e mema no mama e man ni bi pressure momo ye de ensem fata
e jo beti nsa mo bi ba kun di ese wa ema obi ba nkun ajo ti wo fefefe jo sun ge oti we wo se mi sadia me ko ye me to na ni mu be ye sei ni mu be ketiketiketiketi en fa so be no obi nya na so no wo nyi ni ko no wo nya asetra pa wo bu hu no anka se sa baba wa ni ye shi ano
sa pepepe
e di me me manga na fo ate se mo amo ko ye me to mu wura fi a mo busu am panin for empam mo
okay
maami bi was on jinsem hunu so maami bi na sha ne ba se won ko bo sa abrabo no o de ne ba na ye 1000 na obi aye de se na so akoye bi tu ni ntino oni mi se wo bo life
okay ye da se papa apostle doctor okofo fire papa ka bi maye
yɛde nyankopɔn ase sɛ yɛbɛtena kasa fidie so na yɛbɛda ɔbaadeɛ nokwase nokwafoɔ no ase bio sɛ ɛnoɔma a ɛte sɛ ɛsisie ɛyi ma yɛhunu sɛ onyame asɛm yɛ nokorɛ because sɛ nsi a na kyerɛ sɛ nyame asɛm no ambɛm ɛne sɛi yɛhwɛ video yi infact mewera ho mewera ho yie paa ɛne sɛ deɛ di kan moma yɛhunu ne sɛ wiase nnipa ho amfono sɛbe wo nnuampɔ ne ne tena fie akɔduru biribi a ne ho teme fono ɛtɔ da bi koro kyia wo a wogye so ɛtɔ da bi a wonnye so na nka ntom sɛ wɔba a wo ne ne yɛ dɛn ADT anaa biribi ɛte saa na sɛdeɛ wosi hunu no na wokɔfaa no na sɛ ɔbaa no akɔsesa ne ship anaa sɛ ne body a in fact ɛyɛ dɛn a ne ho bɛyɛ mfonoeɛ mepɛ sɛ meka ɛde to so sɛnea prophet asi du kaa ne sɛ sɛdeɛ onyankopɔn de ma obia ma w'ani nsɔ because with God all things are possible adeɛ nyankopɔn yɛ biara no Genesis sɛ onyankopɔn hu sɛ ɛyɛ ɛfɛ enti sɛ woyɛ kɔsoro kɔbɔ a wodeɛ nyankopɔn de maa w'ano no yes bɛma bi wɔ hɔ no ma woyɛ ɔbaa na wɔto a wɔmpɛ ɔbɛma bi wɔ nso a ɔbaa wɔyɛ teateatea na ɔpɛ ha enti yɛwɔ obiara ne ne shape a onyankopɔn de ayɛ dɛ ɛde adom no ɛna animdua no koraa na ɛkuta yɛn no sɛ wobɛhwɛ a obiara wɔ sɛnea n'animdua si teɛ yes obi deɛ trɛ obi deɛ yɛ hɔ ne hɔ obi nso deɛ n'anim sua ne deɛ nyankopɔn de maa no ano no nti yɛbi sa yɛho sɛ wɔno nso a n'anim sua no ɔkɔyɛ sɛ adwira ma n'anim atrɛ ama no ayiyi ana daabi ɛtumi nyɛ yie wate aseɛ enti sɛnea nyankopɔn abɔ ɔtiatia no enti wokɔ akɔyɛ sɛ agyiri ama yɛatwe mu ama ɔmu ayɛ tenten ana ɛntumi nyɛ possible enti sɛdeɛ nyankopɔn de maa obiara no yɛma yɛni nsɔ yɛwɔ case bi ɛbaa m'anim na aberanteɛ no ne yere atena akɔduru baabi na sɛ na ne time biara no ɔbaa no ɔtwi pɔnso nti ɔbɛma ne nhu nneɛma bi a na ɛkɔ so nti makeups no ɛna ɔbaa no ɔsɔre ahemakye ɔsɔre ahemakye a na watwi nti ne time biara n'anim yɛ foforɔ te sɛ ababaa sɛ na na ɔyɛ abasiriwa ɛna young boy wakɔ akɔfa no nti da koro na ɔse ne ɛkɔ yi deɛ mewura adwaeɛ hɔ na makɔhwɛ deɛ ɛkɔ so because anytime bia ɔsɔre ahemakye a na wakɔhyɛ adwaeɛ hɔ a wɔma ntɛm bɛrima yi kɔɔ hɔnom ɛkɔtwee wɔ bɛɛ yi a na ɔhwɛ ɔbaa n'anim a ɔbaa n'anim na abɔ abere wei na ɛsɛ sɛ ɔde to abusuafoɔ anim na ɔpam ɔbaa na ɔbaa ne kɔ enti deɛ nyankopɔn de ama yɛn yɛma yɛni nsɔ ɛho hia yie paa ɛna number two yɛnhwɛ mpɔ ne ho yɛ skin a ɛwɔ hɔ no onyankopɔn ɔde ataataa so o but ne yɛdi akyire no a ɛda soɔ no ɛno ɛna ɛbɔ yɛ ho ban te sɛ ataadeɛ ɛna ɛhyɛ yɛn nti sɛbe sɛ wo nsa ho kora ti a wohu sɛ ɛhɔ no kora hyehyew mogya no bɛfiri aseɛ sɛ ɛfiri adi na nsuo bi di akyiri na ɛhɔ hyehyew because ɛhɔnom no akɔyɛ te sɛ aboa prako ne honam nti sɛ wokɔpɔre saa deɛ no firi hɔnom a wo ne aboa prako abɛsɛ ɛna moma yɛnhwɛ aboa a yɛfrɛ no prako sɛ anytime bia ne ho anka because of sɛ ɔnni saa skin a yɛnyɛ wɔ bi ne nti no anytime bia no ne ho wɔ nka ne ho wɔ ɔdɔ nti sɛ wokɔpɔre wo ho a wo ne aboa prako ne body no ɛyɛ the same thing
difference nim
nti sɛ ɛba sɛ wonya problem a ɛbɛyɛ den sɛ yɛbɛtumi ayɛ wɔ surgery ɛbɛyɛ den sɛ biribi tɔ wo ho a yɛbɛtumi de aduro koraa yɛ dɛ ɛde ato so so ahu ɛyɛ a yɛnhwɛ wɔ no a ɛnya diabetic no diabetic patient no ɔhu sɛ ɛsiane sɛ yareɛ no adidi no ama ne nipadua koraa bɛsesa na yareɛ no adidi ne mu no nti no koraa no saa adeɛ ketewa bi ti no a
na
ɛde asɛm abrɛ no nti sɛnea ɛmaa no hyehyɛ wɔ mo to ɔmo hyehyɛ ɛpɔre wɔ mo nipadua ne adeɛ no ɛno ɛmfa ɔmo nkɔ hwee adeɛ ɛbɛtumi aboa ɔbaa
e wona setra ne na abrabo ma yi suban
okay
ene ne ne ye ya obetumi aye den ahwe ne yi ene ne betumi abo ano enti se bema ushia bema na wakwa shiche yi wakwa ye woton surgery na se usuban nya bema no beja ho
okay
so ati ase ha se chiro sam se ye wadie nyina ho kwan enso enye ni nyina na se fata se ye beye ye wo ba bi wo bible me ye friend Esther Esther no ya kwankwa hiani.
Okay.
A wati obi nchen. Sabre no wona omu obi esikafo atenten gramfo omu nyina wo ho. Nanso bra ye pe ni onyamfo no. Wono ano ya kwankwa hiani ana na taade mpo. Efa achia ne wati ni bebe no. Ono na adom no edom no aye befa no. Enti emfa woni se ni a wo be hyehye wo ho. Ana se ubenuma me dano na me gina suadru drugstore na obi beto adru ose me pedru a menom a meye kase na mafono beye akase hwe adru a okwakoto ene adru be na abenya apart from parating so ye adru a ye de mampreko se ne mbe ya omobe de omobe dol serade na se nipa ko drugstore na ose o pedru a onom a na afono betoto ama waye fa se aduro no aho adi furu mu a
oni
pedua no be yede enti ye de tu e manefo se omunhwe omabrabo yi na omunhwe omuni pedua so yi eno na be ma omanyi ache na nye de omu be ye no e na be favor wom
ye da se papa ewiase de o ha e wose wutimi ehwe ho ye wose wutimi try now make decision amount ho san so betimi di obi echi se be man so wo pese be man so wo pese ma menye se no whenever you are in any relationship na so partner no e demand match na wonim se wontimi a ma me twen ho that is best advice metimi di amount san so obedi ne chi akwakwa e bebi a debi no e the problem e the house so bone e na e de bebre wache se enya sem kuma.